In this small mining town of Gwanda, people respect and see the importance of traditional healers. Most people, due to the ever-escalating prices of doctors at the hospitals and clinics, now feel that traditional healers are the best people to visit. Join me, Linda Mpofu, as I talk to one of the most respected traditional healers in Gwanda. Salbonani gogo.
Yebo mzukulu wami linjani?
Hayi sikhona bengicela lizi yethu le emphakathini.
Mina uMasiziba. Ngisuka esigabeni semachecheni.
Lapha eGwanda lenzani gogo?
Ngibe ngomsebenzi wami nalo okwelapha abantu.
Gogo Masiziba, ngicela lingitshele ukuthi ngiyabona abantu bengena besenyuka lapha. Kwenzakalani?
Ngababe landi ufuna ukuzophathiswa abagulayo ngoba mina ngiyenelisa ukuthi ngiphathise wonke umuntu ohlawulayo longahlawuliyo. Bahamba ezibhedlela bakhala ngesiphatho sabantu babawongikazi ukuthi ababaphathi kahle.
So lina abantu libaphatha kahle?
Libaphatha kahle ngoba amba hlukumezi umuntu uyamlalela indlela abebuye ngayo. Ngibanikeze ngabe ngibanika khona ukuthi bame besebenzisa. Angasila uzabe yazondlawula.
To her healing powers, Gogo Masiziba has become one of the greatest healers and most popular healers in Gwanda. Join me next week as I talk to one of her patients.